Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishirahamwe Umoja Islamike Imara irabifurije amafungo meza abayisilamu bose bo ku isi. Mugire amahirwe meza insha Allah. Tubivuze tubikwiye ku mutima. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Umoja Islamike Imara Nizigimana Media Space.